Mimi every time na prepare for an interview, kuna vitu tatu muhimu sana mi put into consideration. Kitu ya kwanza, confidence. That's a must. Kitu ya pili, do your research. Na kitu ya mwisho, the most important thing, lazima nifanye shopping yangu with ideal men's collection, Embu.